Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Ukhwalithi Biyela owaziwa kakhulu ngokuchoma ngezinto anazo laphana kwembukelo othandekayo. Ukhiphile laphana kwembukelo othandekayo. Nakuba-ke abantu abaningi beyincoma lengoma lenambukelo othandekayo, abantu-ke abayingxanxane bengemanzi umbukelo othandekayo. Bakhona-ke nabayigxekayo laphana kwembukelo othandekayo. Mangidonsa nje ikhomenti kanjabulo laphana-ke ngenkathi ukhwalithi laphana efaka laphana ey'nkundleni zokuxhumana lengoma umbukelo othandekayo. Ungijabulo laphana uvele wahleka nje wathi uphi kodwa unkizwe emchunu ezoboshela lo. Njengoba ngifakelile lapho umbukelo othandekayo, babodwa bathi angabe kungcono kube umnqobi yazo ucule yedwa kule ngoma lena, ngoba-ke ukhwalithi laphana kufikturisha yena laphana-ke umnqobi yazo laphana-ke umbukelo othandekayo. Abanye-ke bathi-ke ukhwalithi usekhiphelani njengamanje ngoba besa-enjoya khona nje esachoma ngezinto anazo laphana-ke umbukelo othandekayo. Ukhiphelani njengamanje-ke ukhwalithi-ke naye umbukelo othandekayo akayibekanga phansi umbukelo othandekayo. Uyayiphendula iy'nkulumo ey'fana nalezi umbukelo othandekayo ezidluliswa abantu, wayiphendula kanje.
Quality sewuyakhipha ngoba vele mina nanemali yokukhipha ngiyifumbathiswanga onyoko, ngikhiphe ngemali yami.
Usho kanjalo-ke laphana-ke uquality mbukelo othandekayo. Kanti-ke uma kuthi akazuyizwe le ngoma, sokudlalela ama-highlights ayo njengamanje, ebese-ke uyahamba uyeyidlala-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Soshiya ilink yayo laphana kwi-description ukwazi ukuthi uyithole uyidlale isiphelele. Awuyibambe le ngoma lena, bese ushiye uvo lwakho laphana kwi-comment section, sizwe ukuthi wena ngabe uthini mayelana nalolu daba. Bese ngithi mina nani, asibonaneni ngokuzayo.